Masiku amatera kuchitseko. Siku rakati kudikira lijiragisa kuchapatando pa 21 May likununkhira tsopano. Ili ndi siku limene Malawi aliyense mwana alembesa mkondro wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC akhale ndi mpata wasankhatso kulero yendetsa dziko lino monga president apunga nyumba ya malamulo komanso makansala omwe akuwafuna. Amalawi tonse akonda dziko lathu komanso chinyamata otsogola kuwazanga kuti pa 21 May pafika tiyeni kusenthe omwe tinalembedwa mkondro wa zisankho ndi chiphaso chathu kuti tikaponye vuti. Ngati munataya chiphaso chanu, pitanibe ku senta munalembetsera ndipo zikatheka kukaponya vuti yanu. Inutu msayiwale kuti president fungwa nyumba malamulo komanso kansala amene atumikire dziko lino komanso dera lanu zaka zisanu zikubwerazi ompasa mphamvu ya utsogoleri ndi inuyo. Pa 21 May pakafika, kumbukirani kuti ndi tsiku lapamwamba lomwe limabwera pakatha zaka zisanu kotero siku abwino kubesa vuti yanu pongokhala ku nyumba osaponya vuti. Pa 21 May pano, go konko!
Utengawo akupatsirani nda bungwe la Malawi Electoral Commission